ukukhuze mathe umsindo ongakashwe usuku lemini
ukukhuluma ngani ke wena
ukulalana
hey usukuthenda ngisethekwini mina ngilaye emsebenzini man hello hey ngizama ukumfonela hey Ai, mano, que treino, o bambu cringo, mano. Nem quero o bambu cringo, canjane. O mundo... O céu gênio, pela lockdown, né? Ei. Hello, Mkhize.
Big man.
Ukuphi?
Hayi, nginesibhayizela lapha endlini. Ngibhoda bhoda nomthunzi.
Mkhize, awuphuthume uye la endlini yami. Uyo ngibhekela khona ngathi akuhambi kahle.
Ah, okay. Hayi, mana mina ngiqedisele apha smartness yami. Then
Mkhize awuye lapho uyongibonela ukuthi kuhamba kanjani.
Hasho, sho, ezinkulu. He.
Ezinkulu
kanti manje umuntu omdala ongangawe uya khona buzo
no hey akade sokunzima lapha sokuvuza manje kade nisanga kuzimanzisa nencagareni la
yey ngiyakubuthisa mina ufake ezikwameni zakho
ha no mingicorele big man hani ngicorele hayi I'm big man mina what hey social distancing isibongo ngubani mi oh mina hayi mina Mkhize mina Mkhize umukize wanga Hayi Mkhize niye Natali le. Ungumukhize wena ungawe. Mara nimkhize mina. Ungumukhize wena ehe. Kade nithunyiwe la lo friend yami uSiviya. Ikuthi nizombekela la ukuthi nje lapha kunzima la. Lapha kunzima lapha chief for hectic. T for tens, P for problem, we for we shall see, A for I don't know, big man, but as one pera kuti si, njengoba wena usukhona anditi ukhethe wena u Siviya kuti wena. Okay, hayi mina nizamrinda ke mfazi yakhe kuti Nikurumira yavona.
Kodwa uchindo yako ukhamba uchemele mathi nawana.
Hayi, I mean torere big man, I mean torere pana hayi kuya. Kuzawo makatesi, I mean torere.
Siya kulungisa tina ukhamba ukulandela umchemo lo uzoyofika ngakini. Kona le mapho ukhamba amabhasi 2 weeks.